Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema, ikayala mi ilondoloze uhambe nami zungangishilana Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Dawo yami ayikholana mbuso wami awukholana ilondoloze Ayikholana mbuso wami.